Nā kei te whānakotia, nā hua raho pūru o te tai rāwhiti, ka mutu kei te hokona atu ki runga puka mata. E aki aki ana te hunga pirihimana ki a Matara nā kai whakatipu o te tai rāwhiti me te mataua Māui, ki te hokona ēnei hua e ngā toa me tō rātou mōhio, he hua kua whānakotia kei hāmenehia rātou e te ture.